bahlali baseSweetwaters imbi nesenzekayo thina ngoku ndiphume emlilweni ndindikumlilo ngoku ndixunze ethobhini ukwenza ndikwazi ukuphuma mna ndirhumuze amadolo am ndikwazi ukuphuma phaa ethobhini kodwa kumenzi wobubi uyazazi yena uyenzile into ke kodwa iboyfriend yam nayibhubhile kulaa mlilo siyasibhubhile thina ndiphuma kulaa mlilo mna kuibuhlungu ndiyenzekayo thina andiyazi uba ndifuna senze njani na kule Sweetwaters akuvalwanga bhuti wam akuvalwanga sihleli mna phaa etafuleni esho ndisele ithutene empalampala ndiyayitya impalampala ithe gqumlilo apha emnyangweni apha eshop umna ndihleli ndzawubonisele latafule ndihle kutafule esithathu ebendihleli
phaa
umlilo uyazazi umntu ofakela mlilo ifakwe ngumntu laa nto isibos laa nto esenzekeleyo thina ayilunganga tu kakhulu kule Sweetwaters noba sifuna silwe nesite sife kamba le laa nto sihleli kuyo thina ngoku ayilunganga ayintlanga tu asaza asifuna ukugruva ngondiyeke nokugruva nam.